Uburusiya bwatangaje ko bwa 2010 mu ndege ruka gukora impanuka bivuga ko yaririmo bamwe mu bayobozi bakuru umutwe bacancuro wagi n'abarimo na Ivego ni Progozi oyoraga nabwo ari 2 gusa yakuye muri yo ndege kuko abonetse na gasanduka k'umukara black box kitezweho nk'amakiri yo kumenya cyaba cyahitanye Ivego ni Progozi muri impanuka y'indege gafata bibera mu ndege kasanzwe aho ibisigazwa byayo byaguye abari gukora iperereza bavuze ko bagomba gukora isuzuma rigamije kureba abapfuye bari bo n'ubushakashatsi buzemeze cyateye impanuka y'indege indege yaguye muri Moscow nyuma y'amasegonda make yagurutse ku kibuga cy'indege nubwo ari bivuga ko ishobora kuba yararashwe n'Uburusiya umuvugizi wa perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yabwiye BBC ko ibirego bishinja Uburusiya kuba ari bwo bwatanze itegeko ryo kurasa Prigozhin ari ibinyoma byambaye ubusa bishinjwa Burusiya bishingiye ku kuba uyu mugabo asanzwe ari umwizerwa kuri Vladimir Putin gusa muri kamena uyu mwaka 2023 yarayoboye igikorwa cy'imyivumbagatanyo ya Wagner ku Burusiya cyari kigamije no gukora kudeta kuri perezida Vladimir Putin nubwo ari mu mutwe udasanzwe w'abacancuro ariko abantu benshi batangiye kwita Prigozhin umupfu wigendera ngo kuko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin atazamubabarira kubera ibyo yari yakoze mu kugambira gukora kudeta ndetse no gukora uyu perezida Vladimir Putin ariya mu gihugu cy'Uburusiya mu yandi makuru nuko wahoze ari umushinjacyaha mukuru wa Ukraine Viktor Shokin yatangaje ko Joe Biden yakiriye ruswa ifuye mu kigo gikora byerekeye ingufu muri Ukraine kugira ngo agire uruhare mu kumwirukanisha ikigo gikora ibijyanye n'ingufu z'amashanyarazi cya Brusma cyari kiri gukorerwa iperereza n'ubushinjacyaha bukuru muri 2013 gitanga ruswa ubuyobozi bwa Amerika ngo ibyo birego bihagarare inama y'ubutegetsi ya Brusma Holdings yaririmo Hunter Biden umuhungu wa Joe Biden Shokin yabwiye Fox News ko Joe Biden wari vice perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo gihe yakojeje igitutu wari perezida wa Ukraine Petro Poroshenko umusaba kwirukana umushinjacyaha mukuru uyu wahoze ari umushinjacyaha avuga ko yaba Poroshenko na Joe Biden bari babizi neza ko kumurika agakomeza iperereza bizatuma hagaragara ibikorwa bya ruswa Hunter Biden yagize mu ruhare Poroshenko yatangaje ko yakuye Shokin kubera ko kunanirwa guhangana na ruswa muri Ukraine Shokin yavuze ko ubwo yari afite amakuru yuko Joe Biden na Hunter Biden umuhungu we bafite uruhare mu kirego cya Brusma ati bari barahawe ruswa ikindi kandi Joe Biden yaratanze miliyari z'amadolari ya Amerika nk'ingurane kugira ngo nirukanwe icyo ubwacyo si kirego cya ruswa muri 2013 Joe Biden niho yatangiye avugwa ko yaba yarakoze ibikorwa ndetse mu mwaka wa 2015 Joe Biden yatangaje ko yateye ubwoba Poroshenko ko atazabona inguzanyo ya miliyari y'amadolari ya Amerika niba atirukanye imburamukoro ya nka Shokin uvugizi w'ibiro bya perezida wa Amerika Ian Sams yahakanye ibyuyo wahoze ari umushinjacyaha avuga nenga Fox News yatanze urubuga ku nyuma byo wahoze ari umushinjacyaha muri Ukraine mu gihe waruwungirije yise ibiro by'indiri ya ruswa birego bivuga ko ruswa yagizwemo uruhare na Joe Biden iberutse kuzamurwa n'abasenateri ba Republika Lance Grama ndetse na Chuck Grassley muri kamena umwaka 2023 bavuga ko nyiri company ya Prisma Nikolai Sorojevski yavuze ko Joe Biden n'umuhungu Hunter Biden bahawe miliyari 5 z'amadolari ya Amerika kuri buri muntu ngo bagire uruhare mu myanzuro ifatwa n'ubuyobozi bw'igihugu bwa Ukraine kugira ngo bakurirweho icyaha gikomeye cyari cyakozwe n'umuhungu wa Joe Biden Hunter Biden kirimo gutanga ruswa ndetse no kunyereza amafaranga atandukanye oyoraga nabwo ari 2 gusa yakuwe muri yo ndege kuko abonetse na gasanduka k'umukara black box kitezweho nk'amakiri yo kumenya cyaba cyahitanye Ivego ni Progozhin muri impanuka y'indege gafata bibera mu ndege kasanzwe aho ibisigazwa byayo byaguye abari gukora iperereza bavuze ko bagomba gukora isuzuma rigamije kureba abapfuye bari bo n'ubushakashatsi zemeze cyateye impanuka y'indege indege yaguye muri Moscow nyuma y'amasegonda make yagurutse ku kibuga cy'indege nubwo ari bivuga ko ishobora kuba yararashwe n'Uburusiya umuvugizi wa perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yabwiye BBC ko ibirego bishinja Uburusiya kuba ari bwo bwatanze itegeko ryo kurasa Prigozhin ari ibinyoma byambaye ubusa bishinjwa Burusiya bishingiye ku kuba uyu mugabo asanzwe ari umwizerwa kuri Vladimir Putin gusa muri kamena uyu mwaka 2023 yarayoboye igikorwa cy'imyivumbagatanyo ya Wagner ku Burusiya cyari kigamije no gukora kudeta kuri perezida Vladimir Putin nubwo ari mu mutwe udasanzwe w'abacancuro ariko abantu benshi batangiye kwita Prigozhin umupfu wigendera ngo kuko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin atazamubabarira kubera ibyo yari yakoze mu kugambira gukora kudeta ndetse no gukora uyu perezida Vladimir Putin ariya mu gihugu cy'Uburusiya. Mu yandi makuru nuko wahoze ari umushinjacyaha mukuru wa Ukraine Viktor Shokin yatangaje ko Joe Biden yakiriye ruswa ivuye mu kigo gikora ibyerekeye ingufu muri Ukraine kugira ngo agire uruhare mu kumwirukanisha. Ikigo gikora ibijyanye n'ingufu z'amashanyarazi cya Brusma cyari kiri gukorerwa iperereza n'ubushinjacyaha bukuru muri 2013 gitanga ruswa ubuyobozi bwa Amerika ngo ibyo birego bihagarare. Inama y'ubutegetsi ya Brusma Holdings yari irimo Hunter Biden umuhungu wa Joe Biden. Shokin yabwiye Fox News ko Joe Biden wari vice perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo gihe yakojeje igitutu wari perezida wa Ukraine Petro Poroshenko umusaba kwirukana umushinjacyaha mukuru. Uyu wahoze ari umushinjacyaha avuga ko yaba Poroshenko na Joe Biden bari babizi neza ko kumureka agakomeza iperereza bizatuma hagaragara bikorwa bya ruswa. Hunter Biden yagize mu ruhare. Poroshenko yatangaje ko yakuye Shokin kubera ko kunanirwa guhangana na ruswa muri Ukraine. Shokin yavuze ko ubwo yari afite amakuru y'uko Joe Biden na Hunter Biden umuhungu we bafite uruhare mu kirego cya Brusma ati bari barahawe ruswa. Ikindi kandi Joe Biden yaratanze miliyari z'amadolari ya Amerika nk'ingurane kugira ngo nirukanwe. Icyo ubwacyo si ikirego cya ruswa. Muri 2013 Joe Biden niho yatangiye avugwa ko yaba yarakoze ibikorwa, ndetse mu mwaka wa 2015 Joe Biden yatangaje ko yateye ubwoba Poroshenko ko atazabona inguzanyo ya miliyari y'amadolari ya Amerika niba atirukanye imburamukoro ya nka Shokin. Uvugizi w'ibiro bya perezida wa Amerika Ian Sams yahakanye ibyuyo wahoze ari umushinjacyaha avuga. Nenga Fox News yatanze urubuga ku binyoma byo wahoze ari umushinjacyaha muri Ukraine mu gihe wari uwungirije yise ibiro by'indiri ya ruswa. Birego bivuga ko ruswa yagizwemo uruhare na Joe Biden iberutse kuzamurwa n'abasenateri ba Republika Lance Grammer ndetse na Chuck Grassley muri kamena umwaka 2023. Bavuga ko nyiri kampani ya Prisma Nikolai Sorojevski yavuze ko Joe Biden n'umuhungu we Hunter Biden bahawe miliyari 5 z'amadolari ya Amerika kuri buri muntu ngo bagire uruhare mu myanzuro ifatwa n'ubuyobozi bw'igihugu bwa Ukraine kugira ngo bakurirweho icyaha gikomeye cyari cyakozwe n'umuhungu wa Joe Biden Hunter Biden kirimo gutanga ruswa ndetse no kunyereza amafaranga atandukanye. Icyo ubwacyo si ikirego cya ruswa. Muri 2013 Joe Biden niho yatangiye avugwa ko yaba yarakoze ibikorwa, ndetse mu mwaka wa 2015 Joe Biden yatangaje ko yateye ubwoba Poroshenko ko atazabona inguzanyo ya miliyari y'amadolari ya Amerika niba atirukanye imburamukoro ya nka Shokin. Uvugizi w'ibiro bya perezida wa Amerika Ian Sams yahakanye ibyuyo wahoze ari umushinjacyaha avuga. Nenga Fox News yatanze urubuga ku binyoma byo wahoze ari umushinjacyaha muri Ukraine mu gihe wari uwungirije yise ibiro by'indiri ya ruswa. Birego bivuga ko ruswa yagizwemo uruhare na Joe Biden iberutse kuzamurwa n'abasenateri ba Republika Lance Grammer ndetse na Chuck Grassley muri kamena umwaka 2023. Bavuga ko nyiri kampani ya Prisma Nikolai Sorojevski yavuze ko Joe Biden n'umuhungu we Hunter Biden bahawe miliyari 5 z'amadolari ya Amerika kuri buri muntu ngo bagire uruhare mu myanzuro ifatwa n'ubuyobozi bw'igihugu bwa Ukraine kugira ngo bakurirweho icyaha gikomeye cyari cyakozwe n'umuhungu wa Joe Biden Hunter Biden kirimo gutanga ruswa ndetse no kunyereza amafaranga atandukanye.